piny serumo jokendo wana ukumoe kama boyo sigalagala utorumo giko piny sechopo kaka neno Thank you.